I was afraid you and Fremi and Chum Edward or Fremi Bargon, so I'm a Joso. Aha, a BARGONTV. Messages are over subscribed to a YouTube page, you know, no followers or social media platforms. So I was going to share a link and so Eddie Amai. Akosua Japan, I was saying, Nedim said Akosua Japan, or ye Nipabi and Asem, or your baby, our chair, a war, a year, music industry, no a year pa. Akosua Japan, crampo bass, so Yamitia, Craibiana, nay a woman. Minka say Abia, nay a woman. If it's Akosua Japan, and yet a net Akosua Japan, Abusia. Now a bra, a year, Akwaboah senior, a wuyano, and Asem, a year, Akwaboah music, a year, ne papa, a wuyano. Na abusia obi anim se eye Akwaboah so family de enum to de Ghana ha wo ma bo mo moden ho apa na ye Akwaboah senior so wo ye tetetetefo no anum to fo ni bia abusia wo ma bo a o man yipa to nwa kasa e de abo a o man yipa abusia enye adeketo akra na eye Akwaboah e papa anasa Akwaboah senior e ko e yale a okọ hospital no abusia na okọ ni Akosua Japan edi enkomo bi na ochre Akosua Japan na so ka chi Akosua Japan se oyale ekọ eye hospital no yale ko hospital no o na sika o de kwakọ ji duro ana se sika o de kwọ ji ayale hwe no sika no na aka kakra na enso na aka kakra eti e ma ne toto nani ana won hye den hu bia obefre no efri se ne ba ne de waya de pa eye Akwaboah waya de pa egusua enye adeketo akra na ototo nani ana nani ntobia ni ntoye se o adwuma waye wo Ghana de mane frɛ GHAMRO na nka on hwɛ sɛ obetumi anya ye royalties kakra bi ana sɛ empo bi sia bi mpo frɛ ye GHAMRO hɔ no na nka de ahwɛ ne ho yale ɛwɔ ɛyɛ hospital hɔ abusua Akosua Japan ɛkyira sɛ mu ɔ kyerɛ sɛ ɛyɛ GHAMRO ɛsɛne ɛyɛ Akwaboah senior ɛyɛ 2.5 million 2.5 ɛyɛ 250 cedis 2 million titis kanu 2.5 2 million 2 million any 50 Ghana and omo de sene eye Akwaboah senior se onye enfenso ni sika so fehwe ne ho yale busua na achese asem no akoye asefrem achese Akosua Japan achere se eya edrubri bia uhu ekwan a eye GHAMRO ede eye anyomtofo mpanimfo bi anase anyomtofo ni bi efa so anase royalties bi a chese omo twetua de ama GHAMRO anase GHAMRO enya na se won eduru omo so se GHAMRO betimi am omo so royalties anase GHAMRO betimi atwa omo ni ahwe omo no chese GHAMRO entwa omo ni enhwe wom na abusia Akosua Japan interview na o chese se group time a omo ye eye Akwaboah senior 1 week na se GHAMRO anase omo ye na ye na se GHAMRO eye na adwen se omo salai ababesin akọ eye na se dia ene womo so womo beti se ono oyo ba bia oye gangalia pa ana se womo ne no ebechi ayam na emum nyeso womo ne no bechi ayam keke obebbo pa ana se obefre eye Nima boys eye stubborn ones no a ewomu no womo a womo abobobo keke ni bia ma afom adwimu a se se womo jom hu ba bia enyi atwetwetwe wi ni bia ne dotu ni hihye ni bia na se se womo adwi nyina asen no san profo no obebbo womo nyina no na chese omo hia eye GHAMRO kokom na ese omo di om beatings pa gusua beatings omo be di GHAMRO no enye beatings keto akra ono so edi tudwa se GHAMRO enhwe no wanmo ne humu so mpo se eye Akwaboah senior ewuo na wawu no omo be base empo ni 1 week empo omo be base na ne ente sa dia enye wi beatings pa na se koke beatings pa be ma Nima boys ahwe omo no chese omo ankasa no mu fi mu fi a omo di besua eye nyansa eno ne nsemo a eye Akosua Japan so e di atodwa abusua enya de keto akra mesro se u be follow eye BARGONTV no wa subscribe to eye YouTube link no enso e de amayen.